Kulevideo sizakucacisela ngento entsha ekuthiwa iprobability. Iprobability ke ngamathuba okuba into ethile yenzeke kwixesha elizayo okanye emveni kwesisiphumo esingalindelekanga okanye esingasaziyo ukuba sizakwenzeka emveni kwesiganeko esithini. Iprobabilities ke sizacacisa ngendlela apha ozokwazi uthini ulucacele kakuhle. Masithi apha uneponti, iponti yerand. Kwi-probabilities ke siyakuthanda ukusebenzisa intoni ii-coins ukujonga i-probability. Le ponti ke sizoyibiza ngoba yi-coin, masithi apha uneyiphi na nayo neyiphi na imali entoni eziinkozo. Apha ke kule coin yethu sizobe sisithi ivele ngantoni ngeheads. Evele ngantoni ngehead okanye ngentloko. Ize ke ngoku ilale ngantoni, ihlale ngantoni ngetails okanye ngotailer sidla ngokutsho. Iiheads ke zezi zidla ngoba nobuso bomntu phaa ngemva. Sizayijula ke le coin yethu. Xa siyijulile ke le coin sifuna ukwazi ukuba mangaphi na amathuba okufumana intoni ihead. Okanye ewe ihand okanye ivele ngecala linobuso lomntu yakuba ihleli phantsi emveni koba siyijulile. Yiprobability ke leyo. Apha kuthiwe probability of getting uh is equal to ? Bese siyicacisile ke loo nto ukuba sifuna amathuba. Into esiyenzayo ke apha kwi-probabilities nee-textbooks ezininzi zicacisa ngale ndlela. Kuqala ziba nonani phantsi okanye kunye nonani phezulu. Ayinyanzelekanga ke ewe iba ngonani phantsi nonani phezulu. Nonani apha emazantsi sizoba umgca ibe ngathi sine-fraction. Apha emazantsi ke siba nento iziphumo zonke esizilindeleyo. Apha andithi sithetha ngecoin iziphumo zonke esizilindeleyo into ethetha ukuthi i-head no-tailer kuthiwe ke apha number of equally likely possibility. Apha sesiyicacisele ke i-number of equally possibility ithini ziziphumo zonke esizilindeleyo zizonke esinozifumana. Ize phaa phezulu ke ngoku sifuna ukwazi uba mangaphi na amathuba okuba sifumane le nto siyibuziweyo. Mangaphi amathuba okuba sifumane le nto siyibuziweyo. Ngamanye amagama, number of possibilities that meet intoni i-conditions zethu. I-condition yethu ke apha okanye ummiselo wethu kuthiwa masifune ukwazi amathuba esinofumana ngawo intoni i-head. Siyabona ke xa ujula i-coin phezulu sizawuqala ngale ngonani phantsi wethu. Xa ujula i-coin phezulu ungafumana i-head okanye i-tail ithi ke loo nto uzofumana iziphumo ezimbini. Siye phaa ke ngokunani phezulu mangaphi amathuba okufumana le nto inikiwayo linye kwi-coin enye. Ungafumana i-head oyi-1 okanye i-tail oyi-1 ithetha ukuthi ke loo nto i-probability yokufumana i-tail xebe i-head yethu ngu-1/2 okanye i-half. I-1/2 ke siyamazi ukuba ngubani u-50%. Siyayibona ke ngoku siyacacelwa nge-probability. Omnye umzekelo othanda usetyenziswa apha kwi-probability yintoni ukusetyenziswa kwe-dice. Apha siye kuthiwe kubana xa sinojola i-dice, mos i-dice lona lineziphumo ezimini, i-coin yona ibineziphumo xebe i-dice lona lineziphumo ezininzi, i-coin ineziphumo ezimini. Kaloku apha sithetha ngantoni nge-experiment. I-experiment ke apha kwi-probability ayifani nalena yenziwa phanaphi e-lab kwi-science. Kwi-physics yakho okanye nakwi-chemistry. Apha i-experiment sisiphi na isenzo osenzayo apho uzothi ulindele intoni i-random event. I-random event ke yintoni sisiphume esingalindelekanga. Ukujula i-coin phezulu yi-random uzofumana into ni i-random event okanye into onga isiphuma ongasilindelanga ize i-experiment yilaa nto yomane ujula i-coin yakho siyibiza ngoba yintoni i-experiment sisifumene ke apha isiphumo sethu sangubani sangu-50% sokufumana i-head xa ujule intoni i-coin phezulu ithi ke le nto ngoya umane ujula i-coins zakho phezulu uye usondela ke ngokuphi ulo 50% wakho ithi loo nto ngoya umane ujoyina i-coin zakho i-probability yakho nayo uyayinyusa xa uyijule kayi-1 50% uphinde uyijule futhi uyiphinde uyijule futhi i-coin yakho uyawanyusa amathuba okufumana ntoni i-coin yakho xebe i-head yakho uyavakala siyavakala sithi kaloku ngoye umane uyijula i-coin amathuba akho okufumana i-head uye uwanyusa iyalingana ke loo nto naxa uye uyijula futhi namathuba akho okufumana intoni i-tail nawe uya uwanyusa masithi ukuba uyijula kayi-10 le coin uye wanyusa amathuba akho okufumana intoni i-head uye usondela kubani kula 50% wakho siyifumene ke leyo ngoku siza kwenza umzekelo olandelayo ngantoni ngedice siza kuzobela ke i-dice kaloku i-dice lona lineziphumo ezininzi hayi isiphumo esifana nesise-coin apho ufumana i-head ne-tail kuphela i-dice ke siyalazi ukuba litheni linamacala angamangaphi amathandathu naloko sitsho silizoba i-dice lethu nalapha sifuna ukucacela ngantoni nge-probability okanye amathuba okufumana isiphumo esithile emveni koba wenze intoni i-random experiment apha sivelelwe kubuso beli-dice xa lihleli nje sibona u-1 no-2 no-3 ngoku ke ngoku sizobuzwa intoni i-probability apha ke siyalazi i-dice kuqala ukuba linamacala angaphi ayi-6 ungajula phezu kuvele u-1 okanye kuvele u-2 okanye kuvele u-3 okanye kuvele u-4 okanye kuvele u-5 okanye kuvele u-6 ngoku ke umbuzo wethu uzothi sifuna i-probability yokufumana bani yokufumana u-1 xa sithe salijula phezulu eli-dice lethu i-probability ke intoni ithi ngamathuba okufumana u-1 sithe kaloku unani phantsi wethu izoba ngala mathuba onke esinowafumana xa ujule i-dice phezulu ungafumana amanani ayi-6 ithi ke ngoku loo nto kunani phezulu sizoba no-1 lona simbuziweyo besitshilo kaloku sathi sifuna i-probability yofumana u-1 xa ujule i-dice phezulu elineziphumo eziyi-6 athi ke omnye umbuzo wethu sifuna ukwazi i-probability yokufumana u-1 okanye u-6 sithe ke iziphumo zethu zizonke zingayi-6 ungafumana u-1 ungafumana u-2 ungafumana u-3 ungafumana u-4 ungafumana u-5 ungafumana no-6 ngoku umbuzo uthi ithini i-probability yokufumana u-1 okanye ufumane u-6 siyayibona ke probability ofumana u-1 ngu-1/6 ne-probability ofumana u-6 ngu-1/6 ithi loo nto sizoba no-2/6 u-2/6 ke ngu-1 owahlulahlulwe ngabani ngu-3 ithi ke loo nto i-probability yokufumana u-1 okanye u-6 ngu-1/3 sigqithele ke ngoku sikwenzele omnye umzekelo enzele ucacele kakuhle ingahlekisa ke lo mbuzo kodwa uzawukwenza ucacele apha siyabuzwa ukuba i-probability yokufumana u-2 kunye no-3 ngaxeshanye siyambona umahluko apha u-and uthetha ukuthi u-2 no-3 ngaxeshanye kanti u-or yena uthi ufumana u-1 okanye u-3 i-probability yofumana u-2 no-3 ngaxeshanye siyabona ke andithi iziphumo zethu zonke ziyi-6 ngoku kunani phantsi sizoba no-6 apha siyabona uba azikho intoni amathuba okufumana u-2 no-3 ngaxeshanye sino-1 u-2 u-3 u-4 u-5 okanye u-6 ayikho intoni into esiyikhethiswayo ethi ungafumana u-2 no-3 ngaxeshanye ithi ke ngoku loo nto i-probability yofumana u-2 and 3 ngaxeshanye ngobani ngu-0 ayikho asikwazi uyifumana loo nto phi apha xa uthe wajula idayisi alikho idayisi elinecala elino-2 no-3 icala lethu liba ngu-1 okanye libe ngu-2 okanye libe ngu-3 okanye libe ngu-4 njalo njalo ayikhe zidibane apha ke ngoku siphinde sibuze kumzekelo othi ogqibela i-probability yofumana i-even number i-even numbers ke ngala manani anganantoni uwakwazi uwahlulahlula ngo-2 sithe i-probability gxebe iziphumo zethu zizonke ziyi-6 sawube sibhala u-6 wethu sihambe siyojonga ii-even numbers zethu phaa siyambona u-2 no-4 no-6 zii-even numbers zethu ithi ke loo nto i-probability yofumana i-even number ngobani ngu-3 ngoba ziyi-3 ii-even numbers zethu ngu-3/6 ithini ke loo nto ithi i-probability yofumana i-even number yintoni yi-half enkosi siyathemba ke ucacile.